Ulu no nyai emeli ngeye Iyo go 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 ngeye Iyo go 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 Ewa moga mune tili tinde Iyo go 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 ngeye Iyo go go Ewa moga mune tili tinde Iye nuwa waka mnemende Ego ungo ntinde Iye nuwa waka mnemende most especially Tolo dane wala kolo ajo buli ti aro tuwe uwo lo te ni be tuwe ire uwo ni ti ire mo lo ta mu lo ona wi be fuwe no we asisi je kutawa Ekuo kuiwo asisi de utava mwana nwulu asisi de utava ewu muti owelo nye mwire ti awu owelo nye mwisi eti ese oni mewule mewu weli ki mesi we kasia igugu kuwasia iwe mwolo kamuni kuinugo Guys, you look at me now, they say you must be tested before your testimony. Na wani na umado wabula chukwu onu mmadu wabula chukwu emuta nwa de di anya onye bu chi yo onye di mmara su ona bu onye di mmara su aputa n'ilu otu ege ewu nwanne m ma ọ pụta n'azụ ọtụcha gị ka ọkụ bụ ọcha ọ na-abụ onye dị mma n'azụ chukwu ewuwe chukwu ewuwe chukwu e chukwu dị m nwanyị na mụla nwa chukwu elise ya n'ime nwa nwa bụbu onyinye chukwu ewuwe chukwu dịkwe ndị na-anụ ule dị chukwu elise nye n'ime nwa ka wedere ka mụ chukwu ewu lekwe ka isi na-enwe ego chukwu elise nye n'ime nwa obu naanị wee jụlọ ehi chukwu ewu eme nwa ka ka emeli binye nne n'ego obi ya dị ya nwa chukwu elise dị ka anyị na ya owu ahịhịa ịgba mụ ka mmụ na-etili ntị uwe ihe ogo 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 chukwue ntịwue 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 ihe ogo 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 ehihie obili igbo naanị na-ekwu ilugo ịba ịhụrụ ka anyị na-ekwu chukwu elise na lekene ọgwụ n'aka anyị na ana ojii ewumewu chimoo chimoo ụmụ mmanụ obuli dị okpo ọkwe mmanụ obuli okpo okpo chukwu ịgba mmanụ obuli dị okpo egwu mụ obiri igbo ihe oko ogo chukwu ọkwe mmanụ obuli dị okpo ọkwe mmanụ obuli ihe oko ogo egwu mụ obiri igbo ihe oko ogo ogo ọkwe mmanụ obuli dị okpo nza ngwa nwanne m n'ihe oko ogo ngwa nne na-akụ ka mmụ si owu ọkwe nnụnụ obuli dị okpo egwu mụ obiri igbo ihe okpo chukwu akụ nwa ghọta ihe okpo ọkwe mụ okpu ọzọ dị ihe okpo chukwu ọkwe mmanụ obuli dị okpo ọkwe mmanụ obuli dị okpo. Yeah.